technician kali ya weekend inawashusha mastaki bao kucha uongo matalo kali wanazo zikubali ni kila jumamosi saa 6 hadi saa 8 mchana kupitia frequency ya 100.5 times FM.
It's all about music.